Nibyo koko abanzi muzi nka Ismail mwanafunzi nimukunda kumbona ku buryo bw'amashusho ariko no munsi murambo nisanze nkunda amazi kurusha ibindi byose buri gitondo nywa amazi.